I'm a hamba usikansa ujuza wanu kuti waka ndisata takutaura chinohwatsa asino kutambisa pane chinofata chimetena sababu maexangu vakatadza kunditumbisa sha vakatadza kunditumbisa vatu vakatadza kundee pandine zvemapuka zvawe sababu maexangu vakatadza kundi mati kunditumbisa pandine zvemapuka zvawe sababu maexangu vakatadza kundi
Yeah. Sandy, my name, Sandy, my name,